ileyo nezokufa izitshixo dinazo ngamazwi la endicingayo okokubana ngaba mhlawumbi ayebhekiswa kumntu owayejongene ngqo nevumba lokufa ngoku ufumana amazwi amnikeza ithemba lokokuba noba ujongene nako ukufa oku kodwa zona izitshixo zokufa azikho apha ekufeni ukhona umntu ophethe izitshixo okokuba fuwakwanodala singayithatha le meko siyiguqule siyizise kwi-context yelikhaya besinokuthi fuwakwamgqina mfondini as much as nijongene nako kona ukufa kodwa kona ukufa akuphethanga zitshixo ukhona umntu ophethe izitshixo kunjalo nje ngexesha elifanelekileyo nokokuba kungafika kona ukufa kodwa umntu ophethe isitshixo uzawuvula ngexesha elifanelekileyo and therefore you need not to worry ngevumba lokufa akufunekanga okokuba inibhidise ukuhlala into yokufa ngoba nina plus nokufa aniphethanga zitshixo ukhona umntu ophethe izitshixo akonelanga nje kukuphatha izitshixo zelabafileyo nezokufa ngokwazi izitshixo zisezandleni zakhe and therefore nikhathazwa yintoni kuloo nto yintoni into enihluphayo apho ngoba kukho umntu ozawuvula ngexesha elifanelekileyo kusemveni apha kokuba unyanakazebethu ethathiwe ngabantu beli lizwe bayokumbeka phezu kwesiqithi sepatimosi apho kuloo ndawo ahleli kuyo ibhayibhile ayisixele nokokuba yindawo ekumnila kuyintoni na kodwa kukho into ethi kwithiyoloji yenza ujohana pha wayetshuthiswa ngenxa yelizwi likathixo wayokubekwa sengasaboni ngeliso lenyama wafika wahlala phezu kwesiqithi sepatimosi lizwi likathixo eli wahlala kwisithithi sepatimosi wabhekabheka wafana nani madoda akayazi nokokuba uzawuthini na kwavakala ilizwi lisithi johane vulwa johane kukukajonga kum johane zakunika icebo wabhalela johane amabandla asixhenxe akumhlaba seasia uzuthi xa uwabhalela uthi kuwo mna ndingualfa
amen alleluya
and therefore ukhona ualfa sothetha loo nto apha sizothi kuni ukhona uomega ukhona umntu osisiqalo ukhona umntu osisiphelo sobomi bethu nikezelani kuye uzawuveza icebo ngexesha elifanelekileyo sizothetha loo nto leyo apha kuni sizothi kunize suleni ezonyembisi ngoba kaloku kukho umntu ophethe isitshixo uzawuvula ngexesha elifanelekileyo okokuba aniyazi loo nto leyo khumbulani okokuba wafika wenza ntoni na kumhlaba sebhethane kwafika kumhlaba sebhethane abantwana bomzi befana nani bebhidekile kodwa wafika wavula ngesitshixo sothetha loo nto kuni sothetha loo nto kuni asisengizothetha enye into kuni ngoba kaloku yayinguye onebango lokuvula amasango balibona abantu izulu.
Haleluya.
Masimkhululeni mani mamusile uFlekisi. Masingamkhapheni ngenyembezi. Nani bantakwethu. Niyayazi okokuba besihlelisene njanana nomzalwane. Masizosuleni inyembezi. Bantu belikhaya masizosuleni mani inyembezi. UThixo kathathi isigqibo usithathile. Kodwa masazintonye okokuba nangaba. Ngexesha elifanelekileyo. Uzawuvula ngeso sitiko athatha ngasumbhali athi wathatha eso sitiko wavuna labonke abantu abakholwayo ubukumkani bamazulu uzawuvula nangeso sitiko sibabone omzalwane uFlekisi bevuma madoda ngaloo mazwa angathiyo sizothi kuni kubantu belikhaya nokokuba sisazawuphinda size ngenye imini kodwa ngoku sizothi kuni le nto eyenzeka apha ekhaya siyivile silisebela sevutsaba asonelanga nje ukuyiva sizokuninika ithemba lokho kubana ngaba ukhona umuntu ophethe isijiqo
khona
wow
ukhona umuntu ophethe isijiqo akusixelela ukufa kokuba kuzawusanjani na
haleluya
iformula yokufa akusixelela lokho kubana ngaba kuzawufa kuzawusanjani na
amen
ngoba kanoko apha kwelizwe into zangomso sesazi ungancokola nomntu namhlanje awuyazi into zakwenza ngomso kodwa okufanelekileyo kona kufuneka sazi okokubana ngaba ukufa kona akuphethanga sitshixo kusazawubhangisa ukufa nako nokokuba kubhangiswe nina kodwa kusazawubhangiswa ukufa nako ngenye imini mawasonele manela amazwi afumane indawo zokuhlala entliziyweni zethu ngoba kaloku besokwamkela umphaka ngoyesu kristu inkosi yethu amen
amen
iculo